musumba ulia uwa Jericho Yesu alepita na bantu abengi afikile pali Batimea si mpofu nao Batimea si aipuisha bantu mwe bantu indoka nshile chitika naoba mwaswike ni Yesu mwana Davida naoba timeasi apundile neshiwi we Yesu we mwana wakwa Davida na papata nebo nchitile mkumbu nao Yesu aipushe Batimeasi finshifyo lefwaya nebo nkuchitile nao Batimeasi atile ndefwayo kumona kabili nao Yesu amwikete mumeso ya kwa tende kyo kumona
Chetekelo kabulo kufilwa na ine na la lubulwa.